Ekene mu chukwu okike ekene kwe mezu umu mmo na oke mmo na ele aje ala na agbara ọwa na kpakpa olu kutu nke igwe ọka aka eze a na ekpesi ele ọgwụ nwanne otu onye bi n'igwe ọgọdụ ya na-akpụ na eze ndị eze ọzọwala ọna esi na ọsọ ụmụ onye ya eke mana onye ya eke amaara esi na tata rụọ agwụ a si agwọ tata na ọ ga-agwọtala gịrị ada anyị rụọ bebele okoyi rụọ ma wefụrụ ha ji iwe okere ihe kwesịrị n'ihe a na-ekwu iwe bụ ka ọ bụla odo obi n'etiti gị na chiri wezala abụ a si nya bụ odo obu a na ọ ga-abụrụ gị na ya na-abụ odo obu na eke ọ ga-abụrụ na odo obu na oyi ọ ga-abụrụ na odo obu na abụ ọ ga-abụrụ na odo obu na abụọ amụọ ọbụla ya na chiri eyi riri iwe na-ewu ma n'ụzọ nke ọzọ na-amara ama a si na tata dị iwe na ọ ga-abụ gị na odo obu iwe ọ ga-anazi ka iwe ọma bịara iwe ọma ka a na-enwe owe si na tata dị iwe ọla ikwuru na ọkọ ọha dị n'eke dị n'oyi dị n'ala dị na nkwọ ọ bịara igbu uru egbu onwe na ọrụ ajọ ọgwụ anyị si na agụ ụzọ agụ ọnụ anyị si ọma mere anyị ọma mere anyị ekenekwe m gị ekene m gị tupu okike ekenekwe m ndị ichie ekenekwe m ọra ụmụọkpụ anyị si na ụmụọkpụ ya na ọbịagị jesu na okoye ya ụwa ọbịageli okoye anyị si unu n'obiakụ na ụtụ nzu gị bụ chi ọbịageli wezala abụ anyị si gị bịa tụọ nzu na tata rụọ agwọ tata ka ya bụ nwa ya nwaanyị na-esili gị ike o nwesịghị gị chịrị ọra gị na ya na-abụ ọyị ọra si be nna ya ọra si ikwu nne ka ị bịa tụọ nzu na nzuru iwe ọma nzuru iwe dị ọcha na iwe dị ọcha ka ọ chọrọ ezigbo iwe ka o lutere ya ka okie ka o kwesị ya na ọnya bụ ọbọ anyị na-agọli ya anyị si n'ihe ọ na-ayọ gị wuchie ka ọ fụtali ya igwe ma ya bụ ekpele nzuzo ọ na-ekpe na ndụ ya ele o si chọọ ka gị wuchie mee nye anyị si na ọ ga-abụli odo n'igwe anyị si ma ọ malụ mmekpe ma ọ na ọ mara kpe anyị si na ọ ga-abụli odo n'igwe anyị si nya bụ ibe anwụ bụ ibe na-amị ọ na-abụ ocheta ọ na-ebe akwa ọ na-eyi nri na-arụ anyị si gị wuchie n'ihi egburu ya a maka na onye si na chiedu mma rịa na arụ ya o wee si gị wuchie wezala abụ a si ka ị niri ọtọ na oche na ụgwụla abụrụ mfu oyi a si gị gị chebe nwa gị ruo ọbịageli gị dubie n'anya ndị ilo ailo mmadụ ka nsị gị mala ejemeje na ọnịnị ya ka igbobelie mkpa na ọnya bụ na o nwere ibuli ike ngabuli ya bụ okechi nye ya bụ nwa iwu ọbịageli okoye gbo tụfuola ndị aka obodo tụfuola ndị ajọ mmadụ kpofuola ndụ mụ na gha eyi ma mụ na gha ayịra wetalie ndị eziokwu ya bụ ndị eziokwu ahụ ya ka anyị na-ayọ ka olu ya aka anyị chọzi ibe aghụghọ ekwuchete ma si afụta na iwe ekwuchete ma si afụta na iwe a si na tata na ọ gha ebe na anyị chọrọ onye ọbụla ya na ya na-abụ na-ekwu dịka iwe dị ya mkpa ọ na-ayọ chie a sị nke ọfụta alịa ya anyị achọrọ ekwukete ka ekwulie gharịba azụ na ọnya bụ ibe anyị na-ayọ n'isi unu wetalie ndị eziokwu na ndị eziokwu ka anyị chọrọ ya gbasala ezinụlọ wee sị na ọ ga-agụrụ zuo kwunye ekenye oke nke ya ihe eji ezigbo dị anya lụla na chi ya mma di nwere ibele di nwere nsọfụlụ di ya eso wee dozibe ọbịa di ya ewu ka nwanne di ya emie ka nwa ya a si na ụdị dị iji ya chịa mma
atụ ibe anya akwa akọ na akpịa nwunye eji ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị wee chi ya mma si na gị bụ chie na ijele ije di na ya nwa na onwe ya ejeni nke ya ya na ịmụtara na mmadụ na ya nwa na onwe ya amụta mmadụ ya amụrụ ya na ọ ga-amụ mmadụ mgbe si na gị wuchie iwe ọbụla bụ nseke ka ọ nazie iwe bụ araga na ya na ọbụla aka nwoke ọbụla aka nwaanyị ajọ nwoke ajọ nwaanyị iwe chọnụ gwere agba mgba iwu na ọnọdụ a fụtara ihe a si na ọgbọ ga-etigbu onye a nwanaghị etigbu onye ahụ n'ọbụ anyị kwuru ewee na-ayọ ọrụ si nke ịmụrụ anya ka azụ na oke ọbụla lụrụ onye ka o lụọ onye aka wee si ele nụwa ọ na-alụ ọrụ lụọ ọrụ akara ụwa ya yiri belefu onye n'iru kụntiwolie ụzọ na ndụ niile ọrụ kọrọ ọrụ ma ndụ niile bụ ndụ ọ zọtachalụ ndụ ma ndụ nke na-ekwe nkwa iwe agha eme ma aka abụrụ ya anya a si gị wuchie ije metụrụ aka n'obi n'iru ọrụ onye ọbụla bụ penshọn onye kaba bụ ndụ bịa anya Ekene maka na ọra na azụ onye amụma ọgwụ ọrụ onye ọbụla bụ ọrụ onye lụtara a si nke ọgwụ ọrụ nke ya bụ ọdịdị ka olu ya aka ọnya bụ na obi esie ike n'ọrụ iwe gbasara ọrụ mmụọ wee sị ma ọrụ nke niile ọ na-alụ alụ ma ndụ niile alụrụ alụ ma ndị aka ya alụ alụ a sị ka ọ lere ele ndụ ba bụ ndị alụrụ ọrụ dịkwa ụwa bụ ndụ ahụ alụrụ ọrụ a sị ka gị wuchie je metụrụ aka n'obi nkwara kwelie ka ọ fụta ihe wee na-ayị unu na n'obi nwaanyị rube die unu tinye ya n'obi nke ya wee sị biko na ya ere kwugbu unu n'okwu ya gị wuchi ọbịageli a sị gị bịa n'ozuzu oke ị bịa ka ị tụọ nzu na ihe ekwukwere ka a na-eme a sị gị bịa n'ozu ka ị tụọ nzu a sị na nzu ka ị tụọ na-eke tụọ ya n'oyi tụọ na agwụ tụọ na nkwụ ịbụ agwụ na dị ike na ndụ nwa ya n'eke niile ka ọ dị njọ a sị ọgbọ ka e ji bịa kpụọ ọgbọ ka o ji ya dị ọgbọ ka e ji kpụọ ọgbọ ka o ji ya dị ya bụ ọgbọ oyi odonigwugwu odonya dobelu ana ọ gara agara na ọghara agha gbue dobe edobe na ọghara edo gbue ọbịara igbu egbu onwe na ọ bụrụ ajọ ọgwụ ọgbọ ka e ji kpụọ ọgbọ ka o ji ya dị ọyịba anyị kwuru ele anyị kwuru n'ọwụ ka ọ ga-adị anya bụ nwa gị ụwa ọdịdị igbe obi chịra Ekene mọra gị na ezela agbọghị ya na ezela agbọghị a sị nkụ ntụọ nzu ezumezu ya na ezela agbọghị a sị bịa ntụba na nzu deliwe na uri deliwe na mma n'ọhịa okwu ka a na-eme mma isi gị tụba alụra gbuwelie ndị ilo dubu ndị ilo na ọma akwụba a na-awele ka a chọrọ ilu awele a na-ekwu okwu ka a na-eme eme a na-eme eme ka a na-arị ya n'anya a mebiwe na nke ọbụla bụ ajị iwe ajị ilo nwoke ajị ilo nwaanyị a sị ụmụnnu mebiri ya okwukwu na-ekute ndụ okwu na-ekute ego a sị ụmụnnu ji ekute iri akụ ọkụ na iri nwere nnene dị nnene nwa nnene ego oyibo n'ọhịa anyị chọrọ maka na onye dị ndụ na-akpata ego anyị sị na anyị kenere unu kene ngene anyị sị ngene na-ekwe nzu ka ịtụọ ebe anyị na-ekwu okwu ego ihe ọma anyị sị na ọhara na anyị ara adụ a sị ngene ikwekwene ka ha bụ ndụdụ n'ọhịa anyị kwuru anyị aja na anyị kenere ya a sị gị na-ekwe nzu aja na kene anyị onye ọbụla kelee oke nke nzukọta ọra mmụọ na ihe ọma ka ọ bụ nye ndụ nye mmadụ ndụ maara ihe bụ mmụọ mmụọ na-enyere bụ aka wee si n'oriri anyị kenere unu iwe dị mma na ọnụ wuru ihe jọọ njọ na ọnụ wuru ihe nke ejikọ na asị iwe lili ihe unu sachaa anyị ka anyị dị mma anyị kenere ọrụ ka na-ezumezu ka onye chi ya zere onye kere ya ka obi ya amachara ndụ dị ndụ ma ọ bụ ndụ nwụrụ anwụ n'ọrụ anyị na-ekwu amachara ndụ dị ndụ ma ọ bụ ndụ nwụrụ anwụ onye chi na anyị kenekwa onye bụ ndụ ụtọ ọgbanje ọ bụ na kelee oke nke ya No, you want my kind of name. You want my kind of name.
I
should
know my name. I have to eat. I have to eat, man. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I
have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have to eat. I have when you never be no beer, give me a beer, book all your. You have been answered, that I've been in it, that I ain't been orgy. I said, no, what is it?
He said, eh?
How do you know to? I ain't done either. Now that you come and done, I'm good. I'm not going to call them in a row.
He said,
no. I'm a look there. No palan I won't I am at my little my yaman so a little gonna line so no matter I will not water now when I will open time. I should take order. Doggy. I cannot well. I see no ratan. All we make a channel do. Ichie, won dai na meli. Ebora ra, ta se ko mo solo na wole. Abaga ka ba ma
de ba la. Oh, come on. Now, for a gun gem. Now, for a gun gem. Now, for a gun gem. You rock on. No, don't you go call them. Now, my guns. Now, you are a fool. You are new again. Now, see, I don't money on your car name. Eh, I can alone ring.
I can alone.
Anne, in Jemu, JJVJVE, why are you anything? Huh? CJVJVE, Jabuconode, huh? Jabuconode, we Jemu. CJ can of Tom, no, I look at any. Eh, never no long on your kind of. I want you, what I need. What's the next one again? That's a laugh. I said, I don't want to go to the local. You know my car, I will. Oh, I will let my name. What can we be an iron? Why are we wearing an iron? Do you need the iron? I told him that cool, but you jam my van. There is your boom. What's an outwear? I wish in my banana. What's an outwear? I wish in Koya. See, you want a level with this situation, and what you want a new one. Oh, I'm a neighbor, the look of the case you get, and I will know this seven. Walk on, I do whatever. I see walk on one, not poor, and I need poor people. What's in you, you turn a sneaky time, or I am alone, you don't have large enough for any bargain. I won't add your own, only bargain, I don't know. I will add your mom, only bargain, more money to a net alive. I see my voice of one. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
What can I do with trouble? They don't put it. I should not come off. I'll undo checking my own. She didn't want me. I know. 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 Okay, boy, boy.
I will look at it.
I need you.
I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it.
No, call out.
It's not what I do. I saw what you do now. No, you are.
It's